Dawa ikaze mwese abakunzi b'ikiganiro kanguka jina kibashikiza nitwa Chris Nikumana uno musi turi ku musi wa kabiri abakurikiye kanguka yejo nako navuga kuvyerekeye amasengesho ndabwira yuko tutakwiye gucika intege dukwiye gutitiriza amasengesho kandi na ubwo twaturi mu bibazo narangije jejo niko navuga nti iyo umuntu acitsi intege kenshi ikintu cyame kigaragara ntubugishaka gusenga abantu benshi bako baranyuviriza ushobora kuba marasenga cyane harageze igihe amasengesho umuntu ntiyishuwe bikanga kusenga ni handu shaka gusanga umuntu ashaka kumara umunsi umwe imisi ibiri imisi itatu imisi ine adasenze kanda kijijwe kanda cyangwa ishengero akavyuka soka gucyo akamara umunsi wose ari mu bindi byose ariko atamunota numwe afise wo kuja imbere ya ndiho nduva yuko aho watewe umwansi satane aba yakwinjiranye umuntu adasenga ari expose yishize mu maboko ya satane satane atinya abandasenga satane atinya abasenzi nimba udasenga nta bushobozi na bumwe bushobora kuzibira satani mu buzima bwawe amasengesho niyo bushobozi rero nakora tari intege abantu bakoracha mu bibigoye muno munsi wataye ivyizigiro kubera inkuru uwumva cyangwa ubuzima bugoye mu rugo bimeze nabi hari inkuru ziguca intege hamubona ibintu byose bimeze nabi byugaragaza byose biranka note amasengesho ufumubura byose mbwa ntubure amasengesho ndabisuramwo ufumubura byose ariko ntubure amasengesho kuko ufise amasengesho ufise ubuzima amasengesho azotuma n'ivyapfuye bizuka amasengesho azotuma iyo miryango yugaye mu buzima bwawe ifunguka amasengesho azokuzura azogutabara azogucira inzira azokushira hano dashobora kwibaza jewe ndazi aho amasengesho ashikanye aho ngeze no munsi n'amasengesho ashikanye nga abantu nivyo bazoza kugufasha ariko imana izobacisha mu masengesho siwe uzobarondera ariko imana izobarondera iciye mu masengesho ntuzi inzira imana izocishamo ariko gusenga niho hari garanti hariho insinzi uzi neza ko uzoshika aho imana ishaka ko ushika ndashaka gutera intege nivyo ushobora kubwira ati jekere nasenga isaha nasenga umwanya mwinshi ariko birananira nubwo usenga umwanya muto ariko usenge ugire ibyo ushoboye aho inkomezi zawe zigera ariko ugire iyo ntambwe iyo sacrifice cyangwa icyo kimazi cyangwa icyo gitambo ugire intambwe yo kuvuga uti ndashaka kuvugana na ndiho ndashaka kugurura kanwa ndashaka gushima muri ibi bihe bigoye ijambo ry'Imana rikora kuremesha mu gusubira mu byagezwe cyangwa gutegeka kwa kabiri Deuteronome igice cya 31 murongo 6 chapitre 31 verset 6 havuga ngo komera ntucike intege ngo shikama ngo ntutinye imbere yabo yako vuga abansi ba Israeli ngo kuko uhoraho imana yawe izogenda imbere yawe ntizoguheba ntizoguta wenyene nge nabwire ko ababansi ba Israeli ako aravuga ngaha wewe ufate ko ari abakozi ba satani na madaimoni cyangwa ibyo bibazo byose biri imbere yawe ntutinye imbere yawe madaimoni ntutinye imbere yawe mafacture ntutinye imbere y'iyo raporo medical ntutinye imbere y'abantu bako aravuga imbere yawe ntutinye imbere y'ibyo bibazo ubona mu rugo rwawe ariko shira maso kuri ndiho ushira maso kuri ndiho kuko abizogaragarira ni mu masengesho usenge wewe wacitse intege wewe wahe byo gusenga wewe wabivuyemo vyuka usenge ndabisuyemo vyuka usenge n'uguto usenga nkuko wasenga kera ariko usenge uvuge uvuge mu izina rya Yesu wizere ushime ivyo Imana yagukoreye n'uko wewe utabona na kimwe woshima uno munsi ariko uraba inyuma ntihabuze ivyo Imana yagukoreye ubishime nijo kigwanishwa c'umwana w'Imana ushima kuvya Imana yakoze cyangwa ubirengere ushime Imana iciri uyibwire ubunini bwayo uyibwire ubushobozi bwayo uyibwire ivyo yaremye ushime ivyo yakoze muri Bibiliya ahozo ukuranesha satani n'amadayimoni n'ivyo bibazo byose bizohunga sindakubwiye ngo bishabihunga uno munsi ariko ndakubwiye yuko niba bigira ubuzima bwa misi yose ukuvyuka mu gitondo ushime Imana uvuga ubushobozi bw'Imana uvuga amazina y'Imana uvuga imbabazi z'Imana ushime ivyo yagukoreye utitodomba ndakwemeje ijana ku ijana ko ivyo bibazo urimwo uzowivamwo kuko Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshe ivyo yavuze irabishitsa yabikoze ku bantu benshi muri Bibiliya nuno munsi ndabikora ku bantu benshi narabonye abantu benshi Imana yatabaye narabonye Imana intabara biciye mu mashimwe no kutihewura no kutidodomba rero nawe bikore wizere uhagarike kwidodomba ushira amaso kuri ndiho wature ubushobozi bwiwe ubwire uti ndazi ko ushoboye uvuga rimwe vyose biraba uzobona vyukuri igucira inzira utugeze mu mwanya w'inyigisho turakomeza icete cha kabiri Paulo yandikiye abikorino mu gice cy'umunani 2 Corinthiens chapitre 8 leka nkomeze abarengejeje ejo twaho tuvuga umurongo wa 3 n'umurongo wa 4 aho Paulo avuga ngene abakristo muri Makedonia batanga babishatse nibirenge byo bwabo kandi barabakene batanga mu bukene anashaka mwumve yuko umuntu atanga gusa mu butunzi no mu bukene muri bikeya ufise igisoka ibikeya hama murongo wa 4 ngo baraza bakinginga ko nabo bogirirwa ubuntu ngo gira ico bakoze mu murimo wabera ivyo byanze murongo wa 4 bisigura yuko bitahurika yuko Paulo nabande shoko bari babankiye bakanka gufata bakavuga ati oya ariko bakensista bakatwinginga ngo baratwinginga bagadusaba ko bogira ico bakoze rega nabwira abakozi b'Imana muko munanyumviriza umuntu ntushovuga ati oya wewe ntwigore ntavyo ushoboye oya nashaka mutahure yuko ikintu cyose umuntu akoze ntagikoreye wewe agikoreye Imana rero umuntu afise umutima wo gukica koze nimba ashaka gushigikira imfuvu cyangwa abapfakazi cyangwa gushikira umurimo ntumubuze kuko icyatumye ashaka kubikora ni ndiho abishize muri we hari gere Imana ishaka kuraba muri ivyo bike ufise umutima ufise umurongo wa 5 ari insiguro atanga Paulo musome neza mu mabiri yanyu muvuge ngene handitse avuga ngo uretse gusa ko batanze uko twavyibaza nuvuga bavyibaza gute bavyibaza baravye uburyo bwawo ashaka ko umuntu uti uyu yokora gucya kora ngene angana uretse gusa ko batanze ko bavyibaza ariko ikintu gikomeye bakoze mumvize neza mu wa 5 ikintu gikomeye bakoze babanje kwitanga bose bitanga ku mana ubwa mbere hanyuma bitanga ku bwacu ku bw'ubugombe bw'ima nashaka wewe ufise umugambi wo gutanga cyangwa ushigikira umurimo w'Imana ushigikira abapfakazi ushigikira imfuvyi ikintu ca mbere ubanze witange ku bw'umwami Yesu ngo babanje kwitanga ku bw'umwami isoso ndone eux-mêmes au Seigneur bitanze ku mwami hama bitanga kuri ba Paulo nabandi ni witange ku mukozi w'Imana ubwa mbere ubanze witange ku mana ubwa mbere gushigikira umukozi w'Imana si bibi kumushigikira kwitanga si bibi ariko ikintu ca mbere kuye gukora witange ku bw'umwami wawe Yesu ubwa mbere hanyuma witange ku mukozi w'Imana mu nyuma ariko ubwa mbere Imana nduvuga yuko ivyo ukora mu gushigikira umurimo w'Imana cyangwa gushigikira abapfakazi gushigikira imfuvyi gushigikira abakene ubanze wiyumvire ko uri kurabikorera umwami imbere ya vyose nje gituma abantu bagira ikibazo ugasanga bashigikiye nk'umuntu canke ugasanga uwo muntu amaze kugwa mu vyaha canke akaba deseva akaba himukira ugasanga bace bicuza ico bakoreye ivyo bakoze nimba bakoreye umwana w'umuntu aho rero zokwamagira ikibazo ariko nimba ukoreye Imana uravuga uti Imana akoreye mu ijuru irabibona niyo niko ndakorera rero nje gituma kuye kwanza kwitanga ubwa mbere ku mana imbere yo kwitanga ku bw'abantu niko tubisoma ku murongo wa 5 ica mbere na mbere Imana niyo kuye kwiyumvira no gufasha abakene ukuyumvira Imana gufasha imfuvyi ukuyumvira Imana kuko imfuvyi Imana yazibona ni se w'imfuvyi rero ndushaka kwibaza ngo njewe ndabatunze ndushaka gutunga umuntu numwe wewe Imana nibatunze rero nubuntu giriwe ngo twabisomye nubuntu giriwe bwo gira ico ukoze bugwesha Imana icubayiro mu gushigikira imfuvyi abafakazi no mu gushigikira umurimo w'Imana ari kintu gikomeye yababwiye murongo w'indwi verset 7 iyo kubwira abanyikorinto ati nivyo murakora ibintu vyiza mu murimo w'Imana murakora neza urexela mu kwizera muraso kwizera mu majambo mu kumenya murafise umuriro ukorera Imana murafise urukundo rwinshi niko nagerageza gusobanura vyo niko nasoma murongo w'indwi musome mu Bibiliya yanyu murongo w'indwi ni vyinshi mukora muri excela mukora neza mu bukoga vyiza vyo gukorera Imana ariko ari kintu avuze gikomeye cyane ndavuga mu gifaransa cyangwa gisobanura mu kirundi ngo faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance ngo nkuko mukora n'umuriro mwinshi mu bindi mu gusenga mu kwizera ngo umuriro nyene abari umukoresha mu gushigikira ibikorwa by'Imana aho rero yasa no gukora bakebura yakora bakebura cyangwa yakora bahanura ati uwo muri umufize mu vy'imwemo nimugume mu mwemo gusa cyangwa mu mwuka gusa ariko mushigikire n'uburyo bwanyu ariko avuga murongo w'indwi aha rero ni impanuro yakora baha ari uwo murongo nshaka kuvuga imbere ko ngaheza kene gitabo murongo wa 12 verset 12 aravuga ngo kugira umutima wo gutanga ni vyiza bijanye n'ivyo ufise atari ivyo udafise ndabisubiramo umuntu akwiye gutanga bijanye n'ivyo afise ariko ntatanga ivyo udafise aha rero yashaka guhanura yuko udakwiye gutanga mu madeni hari abantu batanga mu madeni ukavuga ngo mu rusengero bakora ubaka ishengero ugacufata deni ku giti cawe ukaja gutanga mu deni hamugasanga ugize ibibazo mu rugo wafashe deni yo kubaka nuvuga yuko ukwiye gutanga ivyo ufise ariko nutanga ivyo udafise iri manuro ku bantu bamwe bamwe bashaka gutanga ivyo badafise bavuga ngo ntaco ngo Imana izobimenya ariko nufata amadeni ntanga ivyo ufise ivyo ushoboye ariko nutange ivyo udafise ndio abahezagire ndabasaba ijo muzo mwasomye igice c'icenda mugira umunsi mwiza.